jireenyi biyya lafaa hin ta'u gooftaa malee jiruu bara baraa qaba. Kan abbottamanii kan yesottaman.
Yeah.